Waji alafu wanajitambua, wanajiheshimu, wanajielewa sana hapa mjini Singida, Tanzania. Si mwingine, tuko na Jojo Birbihani. Jojo Biriani, au sio? Jojo, mambo vipi?
Poa, vipi?
Shwari, uko poa?
Yeah, niko poa.
Mishe vipi?
Freshi.
Maisha yanaendaje?
Yako good.
Sponsor niachie mayo.